off of my head. I think you're the best. Se quieren ganando. Oh la la. Cajón, güey, niña, quiere. Yekusha. My queen of Sheba. Tiene mama. She said she trusts no man. I said, sikiliza muda mtoko. Pale utapoenda nitakufuata yo. Dae kanikazia eti chenye mwanzo kina mwisho.